Jerusalema, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambe nami, Zungangishilana, Jerusalema, Ikayalami, Ilondoloze.
Jerusalema, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambe nami, Zungangishilana, Jerusalema.